ugire ngo ndakwanga, nje nzagukamira amata y'imararungu, nzagukamira amata y'imararungu, nje nzaguhoroga inka urugamba rumaze kurema. Gukunda ni byiza, gukunda ni byiza, na nyiragicari yakunze gucana, nyiragicari igicaniro cyiza, yari umuraza wa Petero na Rushumba.